Ndi niteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nk'uhakaze nshuti mukunzi wacu wo ubandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cy'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza canke mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwo munsi w'Imana igenekerezo rya 2024 Ntwarane 2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hamukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa hirya nino mu gihugu cy'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kugira ibihe byiza n'umunsi mwiza. Abamaze iminsi basakaje General Guillaume Bunyoni barumirwa baravye ubuhinga akoresha mu kunyegeza amatelefone naho bamaze gufata telefone zibiri gushika ubu barikeka ko ashobora kuba afise izindi zabananiye gutora. Izo zibiri za mbere bazitoye bamaze kumusaka inshuro zibiri bakabura. Igihe cyose bamusatse baritwa biratwara amasaha ari hagati ya 3 na 5. Mwibaze namwe amasaha 5 mu cumba c'umunyororo umwe bagasakambura utwiwe twose ariko bagataha hatacu batoye. Reka hano rero tubasangize ubuhinga hamaze gukoresha mu kunyegeza iby'igipolisi kiba kimurondera ko telefone Androide mu muringoti wa lavabo. Mu mpera za 2024 igipolisi carashoboye gufata smartphone ya Bunyoni. Igipolisi kimaze amasaha menshi gisaka kikabura telefone n'imwe niho cabona utuzi kwisima munsi ya lavabo iri mu cumba ca Bunyoni. Umupolisi umwe arakebwa acumura urya muri ngoti wo munsi ya lavabo utera uja mu ruhome. Bakweze gato baza babona telefone irakorotse. Ni ukuvuga ko ubuhinga Bunyoni yari yaratoye bwo kunyegeza telefone kwari ukuza aracumura umuringoti wa lavabo hama agaca anyegezayo telefone yiwe nini akaca asubira akinjiza wa muringoti. Uwo munsi yabikoze yihuta cane kubera yagiye yumva abapolisi bariko barugurura imiryango hatavyiteze. Ntiyaronka akanya ko gukura ayo mazi yakorokeye hasi telefone mwitoroshi. Uwo munsi nyene harafashwe agatelefone gatoya Bunyoni yari yanyegeje mwitoroshi yiwe. Yafashe itoroshi hakuramwo amabateri yinjizamwo agatelefone gatoya arenza ko ibateri rimwe acarafundikira. Nta wuzi ingene byagenze ngo abapolisi biyumvire kurondera telefone aho hantu baba barayifashe. Ekarite simu mu buroso bw'ibirato. Hirya y'ejo aheze naho abapolisi baratoye karite simu mu buroso bw'ibirato vya Bunyoni. Yafashe karite simu hayinjiza harya mu bwoya bw'uburoso. Nongaho na uzi inje na abapolisi biyumviriye kugira ico baharondera. Abapolisi bavuvudikiye amakaye ya Bunyoni kubera uko kwibaza ko Bunyoni hashoboye kunyegeza ikintu ahariho hose. Abapolisi baramutwaye amakaye yahora yandikamwo. Basanze afise amakaye menshi asanzwe Bunyoni yahora yirirwa arandika. Abapolisi bamubajije yabishuye ko ari karandika igitabo. Ariko abapolisi ntibamwemereye kubandanya acandika kuko bagiye bamutwaye amakaye yiwe yose. Agize arabaza ico bagiye kuyakoza bamwishuye bati nitwasanga atakirimwo tuzoyagusubiza. Kugeza ubu igipolisi n'iperereza birikeka rwose ko Bunyoni hafise izindi telefone ariko barananiwe kuzitora. Perezida Ndayishimiye we ntatahura ingene izo telefone zinjira mu cumba kwa Bunyoni mu gihe abacugurura bazwi. Abaryango ba Bunyoni binjira kuraba Bunyoni babanje gusakwa bagakurwa n'uduhuzu nta kintu kitemewe boshobora kumushira. Evariste Ndayishimiye hari ikeka rwose ko mu gipolisi n'iperereza harimo abategetsi bamuhenda ahubwo bakaba bakorana na Bunyoni. Amakuru dufise yo haremeza ko by'ukuri mu nzego z'umutekano harimo abatari bake bashigikiye General Bunyoni. Abo bamushigikiye barimwo no mu rwego rwa generali. Uko mu gihugu haboneka ingorane, Perezida Ndayishimiye nawe akavuga amajambo atangaje niko abashigikiye Bunyoni bongerekana. Ese by'ukuri ubu bwenge bwo kunyegeza telefone ubona nawe wubwiyumviriye? Iyi foto muri ko murabona yafashwe muri Nzero 2016 bunyoni acungereye isakwa mu makaritiye ya Cibitoke ndetse na Mutakura. None uko yahoze asaka bandi uyu munsi bimugezeho. Nayo mu yandi makuru kandi Martin Iteretse ahamagarira indongozi kwirinda karenganyo no kurya ibiturire. Umushikiranganje Martin Iteretse mu byajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu hatera kama indongozi kwirinda akarenganyo bagatunganiriza bene gihugu bose babitura hata karenganyo. Kubwiwe ngo abene gihugu baguma bidoga ko barenganywa, ibi yabivugiye mu rumonge mu nama yagirishije abarongoye abandi mu bisata bitandukanye aho hari kuri ubu wa kabiri w'iyindwi turiko turasozera. Martin Iteretse yagize ati: indongozi ziruzuzanya nizisambura, mugerageze mwuzuzanye, ikindi ku munsi mumenye ubuzima bw'abenegihugu mujejwe uko bumeze, mwirinda akajagari aho muri hose, ikindi gikomeye muhagarike akarenganyo kuko abenegihugu baguma bidoga kubarenganywa, umwe wese aho atumbereye yirinde ko haba akarenganyo. Ibyo nimwabikora muzoba mukoze neza ibyo musabwa. Abenegihugu mubumvirize, muharanire na ntaryo ineza y'umwenegihugu. Nihagire umuntu avuga ngo ntafise ubwoba bw'ejo, wewe kora ibyo usabwa, ibindi bireke, bazobimenya igihugu ntikiryamye. Naho Martin Iteretse hamagarira indongozi kwitwararika ineza y'abenegihugu, aha umuntu yo kwibaza ibiheruka gushikira umushinga amateka gatorwasa yahora arongoye umugambwe SNL, aho yakuwe ku burongozi bw'umugambwe bidakurikije amategeko n'abatabifitiye uburenganzira kandi bigashigikirwa n'umushikiranganji, nihagire na kimwe avuga. Nayo mu yandi makuru kandi ni uko Inyanza Lake ariko aravugwa cyane, iduga riteye amakenga ry'ibiciro by'ibifungurwa byanyenerwa bivuye ku bukene bw'igitoro. Muri komine Nyanza Lake mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi, ibiciro by'ibyanyenerwa byaraduze mu mwanya mutoya. Ku bw'amasoko ya Nyanza Lake, ubukene bw'igituro cyo mu bwoko bw'amazutu buratanguye kugira ingaruka mbi kuri ibyo bifungurwa. Ayo masoko hasigura ko iritiro imwe n'igice y'amazutu higurwa hagati y'ibihumbi 25 n'ibihumbi 30 y'amafaranga y'amarundi ku isoko yo mu Kinywabi. Ubukene bw'igitoro nibwo bwatumye ibiciro by'ibifungurwa byanyenerwa biduga. Ikiro cy'ubufu bw'ibigori cyavuye ku mafaranga 2,200 kije ku mafaranga 2,500 mbere ku mafaranga 3,000 mu bice bimwe bimwe. Icifu y'imyumbati kiva ku mafaranga 2,000 gisimbira ku mafaranga 2,200 kuva aho ico gice c'igihugu cibonekejemo ubukene bw'igitoro. Ibyo ni ibisigurwa n'umwe mu banyagihugu bo muri komine Nyanza Lake. Ku bwabo banyagihugu nyene ibijanye no kwiyunguruza byanse cyane. Imodokari yo kwiyunguruza muri rusangi na cane cane mu mashirahamwe ajejwe kunguruza abantu arashobora kumara iminsi ibiri adakora. Ibihagarika uruja n'uruza rw'abiyunguruza baca baheba izo ngendo. Ibyo biranibonekeza ku makamyo yunguruza ibikoresho byo kubaka, kuko akaba ariko umwe mu badereva asigura. N'insyo zirabura ibitoro, abanyagihugu bavuga ko ubwo bukene bw'ibitoro bubateye ingorane nyinshi. Nayo mu yandi makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi, n'uko inakivare mu ikambi ihaye intaro impunzi mu gihugu cy'u Buganda kanseri y'uruhu ibangamiye abanyamwema. Umugwi w'abaganga bo mu ishyirahamwe ry'abanyamwema bo mu Buganda barishikiye mu ikambi ya Nakivare gupima kanseri y'uruhu. Abantu 52 b'impunzi zirimo n'abarundi b'abanyamwema baragiriwe ibipimo ku ruhu no mu maso, ihangiro bafise nk'uko rimenyeshwa n'ishyirahamwe SNUPA ni iryo kurwanya kanseri y'uruhu ishobora gusiga amazi ajererenga mu ikambi ya Nakivare. Twaronse abantu 10 b'impunzi harimo 3 barwaye cyane iyo ndwara, abandi 2 baciye bajanwa ku bitaro vya Murago kugira ngo bashobore kuvurwa neza. Ibiragoye kugabanya abandura iyo ndwara kubera ubuzima bubi babayemwo mu ikambi y'impunzi, ata muganga n'umwe w'umuhinga aharangwa yanonosoye indwara zafatira ukuruhu. Ibyo ni ibyavuzwe n'abarongoye iryo shirahamwe rihurikiyemo abantu b'abanyamwema mu Buganda. igitigiri kinini cabo banyamwema bo mu ikambi ya Nakivare bakeneye ubuvuzi bwihariye kuko bafise ibikomere bamaranye igihe kirekire kubera ko biguma biyaga ku mahere ari ku ruhu duca duturiga. Turakeneye amavuta, amarori, inkofero n'izindi mfashanyo kuko tugeramiwe kandi tudashobora gutembera canke gukora mu kibano aho twakiriwe. Nguko uko bivugwa n'abanyamwema bavuganye na SOS Media Burundi dukeshiye inkuru. Barahimbawe naho biruko kubera ko umutekano wabo ucunzwe neza kubera ko babana mu kigwati ca Kashojwa B mu ikambi ya Nakivare. Abashaka 50 bakipfuza kungururizwa mu bigoho bibakira biri i Kampala bashobore kuvugwa neza. Ikambi ya Nakivare womenya kirimwo ubu abantu barenga 140,000, abarundi bakaba barenga 333. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hari kavugwa irya nino mu gihugu cy'u Burundi no hakurya y'imbibi z'igihugu cy'u Burundi mu yandi makungu. Ifutegerezwa gusa no kumanuka munsi no video hamugafyona imbere y'ijambo Isange TV harabahanditse ijambo sabone cyangwa subscribe urafyonda ko hamubudushikirije intererano yawe yo kuja turakuronza makuru inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa ndetse yewe no kugira ibihe byiza no munsi mwiza.